amabanga aro amakhono empilo usuku lweshumi nane ingxenye yesibili sanibona bantwana konje ngabe sizokwenzani namuhla ningaqagela namuhla sizokwakha futhi sibhake kusifundo samakhono empilo kufanele ucele abazali bakusize ukuthola izinto ezilandelayo okuyizona esizisebenzisa ukubhaka noma kungumsebenzi wamakhono empilo sizohlanganisa nezibalo kanye nokufunda ngakho ke uzofunda izibalo futhi uzofunda amagama olimi neminye imisebenzi ngakho ke asilunge bafana namantombazana umsebenzi wokuqala sizodinga lokhu okulandelayo ukuqala umsebenzi wokwakha nokubhaka sizodinga ibhodi lokusika izingcezu zoshizi ezintathu izingcezu zamawolintshi uphepha okolintshi ukherothi ombila into yokusika amakhekhe kanye nomese owodwa manje asiqoqe yonke into ndawonye bantwana umsebenzi wesibili ngifuna ulandele lezi zigaba ezilandelayo bese uqedela umsebenzi wokubhaka ubhaka manje into yokuqala okufanele uyenze ukubeka ucezu lukashizi kwibhodi lelo cezu luzoba umzimba bese usika indingilizi kucezu lwesibili lukashizi lona lizoba yikhanda lubeke ngenhla komzimba ucezu lukashizi lwesithathu uzolisika izingcezu ezincane ezizacile ezinhlanu zizoba izingalo nemilenze kanye nentamo manje ngifuna uhlanganise izigaba zomzimba izingalo ezimbili imilenze emibili nentamo eyodwa uma usuhlanganisile umzimba ngifuna usike ukherothi uwenze izindingilizi zamehlo kufanele ube nezindingilizi zamehlo ezingaki yebo zimbili kuhlele ebusweni bendoda sika ukherothi wamehlo ubeke ebusweni bese usika omunye ukwenza izinzwane sika izingcezu zikaphepha uzenze umlomo namashiya sebenzisa umcabango bafana namantombazane yini enye ongayenza uma ubheka ngokuchophelela uzobona ukuthi wenza umzimba womuntu yini enye ongayifaka esithombeni sakho kuhluza ukherothi osele bese uhlela ngasekhanda lomuntu ukwenza izinwele zomuntu kuhle kakhulu ke lokho ekugcineni sebenzisa izingcezu zamawolintshi ukwenza izinyawo nezicathulo manje asibone ukuthi umsebenzi wakho ubukeka kanjani asibone bafana namantombazane buka lokho ngiyabona ukherothi uwenze izinwele ngibona amehlo amabili izandla ezimbili nothayi kuhle lokho nenze kahle umsebenzi wesithathu manje nginesiqiniseko sokuthi nizokujabulela lokukudla okunempilo enikwenzile futhi nizokudla nawo wonke umuntu okusizile ngakho ke kuthokozeleni bantwana abazali bangakukhombisa eminye imisebenzi ongayenza futhi uqhubeke ubhake kulungile zama eminye imisebenzi yokubhaka ngokuya kwisixhumanisi ngezansi nokuzejwayeza ngakho ke kujabuleleni nonke futhi nikuthokozele ukudla umuntu wakho omenzile ngoshizi nenze kahle nonke siyophinde sibonane ngokuzayo nisale kahle.